asem ba yen to mint na sin shese asem no ni fire by free hin. Well, which sectors are
to me?
And one say you can be bia boom. Galamsey asem a ye kan yi, eye sika sem. Ena enye sika keke. Eye sika emodu. Gold dear. Ena demand for gold at this time no. E wo high. Nkurɔfo ɔmo yɛ interested in gold no so no. Ɔmo nyɛ mbɔfra bi a ɔmo titi nkwan nkyɛn anaa yɛ a yɛne nam Akra ha na yi. Ɔmo yɛ mpanyinfo. Ɔmo yɛ mpanyinfo paa. Ɔmo yɛ mpanyinfo ɔmo wɔ sika ɔmo wɔ influence. Nti wosi wobɛ solve saa problem. Na wodi asogyafoɔ ɛkɔhyɛ nwura mu a. Na kyerɛ sɛ waa no, your intention was not to solve it. Your intention was to learn the process and get involved.
Hey, Samu.
I.
Asrafo na yedi um kogungurem no.
Me see, their intention was to learn the process
and not to solve it.
And not to solve
how?
It.
How?
Say, omo koye no mo akọ hun bebi a good no eshepa. The very places no. Old people are omo ye wo ho no. Omo free ho. There are new people there. Who are those new people? Who were financing these new people?